wajen koya ma yara yadda suke sarrafa abubuwa da hannunsu daga cikin makarantun Islamiyya da ke cikin garin Sokoto. Wakilin mu shi Muhammad Dattawa Muhammad.